Radio Public Africaine. Radio Public Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwashikizwa na Marie-Ange Irakoze.
Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya gatatu ntwara n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Kaze nshuti bakunzi ba FPA, mukurikire amakuru twabateguriye, nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Konona ibidukikije hakoreshejwe ibintu bitabora, harimwo n'ubumwanya, bishobora guhanwa n'ubutungane guhera mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane. Byafundikiwe mu nama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Igisata kijejwe ibidukikije yahuje abaserukira ibihugu bitandukanye cy'uwo muryango mu nama yabahuje kuri uyu wa gatatu i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Abantu ibihumbi amajana abiri bo mu ntara ya Kirundo nibo bakeneye imfashanyo yihuta bitewe n'ihindagurika ry'ibihe ryatumye imvura itagwa nk'uko vyahora. Navyo nyene muraja kuvyumva mwidonido ry'aya makuru. Nayo mu kiganiro ako hambere twama tubashikiriza ku minsi yose ya kane, uyu munsi tuza kubayagira ku bijanye n'imigenzo ijanye n'amajambo yakoreshwa mu gihe cyo gusaba umugeni. Aya nandi ni mukanya sangwe kazi. Mugenda baramutse ndabaye n'ikaze. Nkuko nemeje kubabwira mu ntango z'ano makuru, Uburundi bwaraye bwifadikanije n'amakungu mu kwemeza ingingo ijanye no guhagarika guhungabanya ibidukikije biturutse ku ikoreshwa ry'ibintu bitabora canke bikozwe mu bumwanya. Iyo ngingo yemejwe kuri uyu wa gatatu i Nairobi muri Kenya n'abaserukiye ibihugu vyabo mu ikoraniro ry'igisata ca ONU kiraba ibidukikije. Itegekanya ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane uguhungabanya ibidukikije hakoreshejwe ubumwanya vyohanwa n'ubutungane. Iyi nkuru twayiteguriwe na Eric Niyonzima.
Ihungabana ry'ibidukikije bitewe n'ibikoresho bitabora bikozwe muri plastike vyabaye nk'ikiza, ariko SPN Best AD atwara inama ya ONU ijejwe ibidukikije akongera akaba n'umushikiranganji w'ibidukikije muri Norvege avuga ati kwemeza ingingo yari ifashwe igamije kugwanya bene uko guhungabanya ibidukikije vyerekana ku mugaragaro ko isi yatanguye urugamba rwo kugwanya ihungabana ry'ibidukikije biciye muri bene ubwo buryo. Ayo masezerano y'i Nairobi yemejwe n'ibihugu ijana na mirongo irindwi na bitanu. Urubuga Info ONU rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ruvuga ko yega kira kintu kijanye n'ibikoresho bitabora guhera ku ikorwa ryavyo, ikoreshwa ryavyo n'ituzwa ryavyo. Nuko rero havuye hanashingwa komisiyo mpuzamakungu ijejwe kuganira CEN, iyo nayo bikaba bitegekanijwe kwitangura ibikorwa vyayo muri uno mwaka nyene. Intumbero nkuko bivugwa na ONIFO nuko kugeza muri 2024 hoba hashinzwe itegeko rihana abahungabanya ibidukikije. Ziteze ko iyo komite ishinga itegeko nshingangingo zihitishamwo guhera ku ikorwa ry'ivyo bikoresho bitabora, ikoreshwa ryavyo, kumwe no kugeragezwa kwivyazamwo ibindi bintu. ONIFO ivuga ko igwirirana ibikoresho bikozwe mu mwanya byatanguye kugaragara cyane muri 2019. ONIFO ivuga ko umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itanu ibikoresho bikozwe mu bitabora byapima amatoni amamiliyoni abiri, ariko muri 2019 bikaba byapima miliyoni amajana na mirongo itandatu. Ahivyo kubwa ONIFO byavyaye amatoni miliyoni amajana atatu na mirongo itanu na zitatu y'iyarara. Aho muri ivyo urwo rubuga rwa ONI ruvuga ko ibice bigera kuri cumi kw'ijana vy'ayo matoni arivyo vyabashijwe guhingurwamo ibindi bintu, mu gihe mirongo ibiri kw'ijana vy'ayo matoni vyatawe mu mayorero, bimwe biraturi ibindi bitabwa mu myonga. ONIFO rero candika ko bene ivyo bintu bishobora kuba intambamyi ku magara y'abantu, ubugumba akaba ari imwe mu ngaruka. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter, umushikiranganji w'Uburundi ajejwe imigendane n'amakungu biboneka ko yanejerejwe n'iyo ngingo, abona ko ari inzira yo gutuza bene ivyo bihungabanya ibidukikije.
Eric Niyonzima mu gisata c'imibano tukivuga ibijanye no gukingira ibidukikije, ikoreshwa ry'utumwanya riracigaragaza mu gihugu, naho leta yashizeho itegeko ribuza kudukoresha kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko ubu haboneka cane amacupa akozwe muri plastike. Izo ni Dona Eloge Kwizera.
Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bemeza ko utumwanya tunini tunini twahora dutekera ibintu byinshi tutakiboneka. Naho biruko mu masoko no mu mangazini hariho utumwanya duto duto hamwe n'amacupa akozwe muri plastike yibonekeza ku bwinshi nk'uko ivugwa n'uyu munyagihugu.
Amasoko ari ku biro usanga tuyahabwa mu masashe tumwe twera, hagati aho
amahinguriro arabifisemo ingufu kuko uko bukebuko bwije akura ibinyobwa bishasha bijya mu macupa y'amaplastike kandi ayo macupa ni amwe bakoresha inshuro rimwe gusa ni ukuvuga umuntu ahejeje kuyikoresha acayita umuntu rero ataye ako gacupa nino gukura yacu uca usanga ugeze ku nzuzi amacupa aririmba nko kuri Tanganyika urabibonye cyangwa ku rundi ruti rwose usanga amacupa aririmba hejuru
uyu wundi naho abona ko naho leta yashyizeho itegeko ribuza gukoresha utumwanya unikurikira ishyirwa mu ngiro ryaryo
leta uherutse mu mwaka uheze yari yashinze ngo arage itegeko gufata udusura guta ikintu mu ibarabara ko bazabishingira mugabo udukopo twakinje utubona ahantu hose ajyaho ntuye kumusaza ni uko nyine nagakabiga namyeyo ni uko nta kintu uvuga ngo bashyizeho cy'ingingo ubona ko yofata umuntu uheza kunywa akantu nubwo ugata impande y'umupolisi akurabisha igice ahubwo ahava ugatora akavomemo amazi nawe
itegeko ribuza gukoresha utumwanya mu Burundi ryatanguye kuja mu ngiro kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
Ero shikizera tukukengurukire tukivuga ibiri mu gisata c'imibano tuvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi dusimbire mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Kirundo abantu ibihumbi amajana abiri bo muri iyo ntara nibo bakeneye ifashanyo yihuta bitewe n'ihindagurika ry'ibihe ryatumye imvura itagwa nk'uko vyahora ishami ryaho niryitaho abahuye n'ivyago vy'ihindagurika ry'ibihe n'ibindi biza rimenyesha ko ingaruka ari nyinshi mu miryango ngo harimo inzara guheba ishure guta izabo no guhunga igihugu Emable Nishimwe mwido nido
Imitumba igera ku 10 yo munara Kirundo nta nima y'imvura yigeze iboneka bikoroka kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na rimwe iyo mitumba ikaba ari mu makomine ya Bugabira Busoni Kirundo na Ntega ivyo biruko mu gihe mu yandi makomine agize intara ya Kirundo aho vyitwa kw'imvura yaguye naho nyene yaguye nabi ikagwa ari nyinshi irimo n'umuyaga ivyahavuye vyonona ibitegwa igahitana n'amazu atari make mu cegeranye cyaryo cyo kuri uyu wa gatatu ishami rya ONU yitaho abahuye n'ivyago OCHA ivuga ko mu rugendo rwawo uri kumwe n'abandi bagira neza mu ntara ya Kirundo umugwi w'igihugu jejwe gukinga ibiza wasanze ivyabaye mu ya Kirundo kubera ihindagurika ry'ibihe ari agahomera bunwa kuko ryakoze ko abarenga ibihumbi amajana abiri OCHA rimenyesha ko muri rusange imitumba igera kuri mirongo itatu ariyo yakozwe ko cyane n'ivyo vyago ingaruka z'iryo hindagurika ry'ibihe rero zikaba ari nyinshi kuko imirima igera kuri mirongo icyenda ku ijana yahononekariye iyo nayo ikaba igizwe n'ibitegwa mbumbarugo nk'ibiharage imboga isoya n'ibindi ivyo navyo bikaba vyahavuye biteza ingorane zifatiye ku kigoyi mu miryango co kimwe no gufungura nabi mwivyo kuri iryo hindagurika ry'ibihe nyinshi mu miryango aho mu ntara ya Kirundo uyu munsi ifungura rimwe ku munsi kandi vyitwa ko cari igihe co kwimbura ibintu kandi bigashobora kuba bibi kurusha mu misi iri imbere kubera ata n'umwimbi w'intega bizoza urangwa muri iyo miryango vyongeye nyinshi mu miryango yahomvye mwirima muri kino gihe ibeshejweho no guca ingero mu yindi mirima bagahembwa amafaranga igihumbi ku munsi ayo nayo nk'uko OCHA ribishikiriza akaba ata kinini iyo miryango yakuramwo uretse kuyaguramo ikiro kimwe kivu y'imyumbati canke y'ibigori n'inusu y'ibiharage imfungurwa akatari gake zidahaze n'umuryango na cane cane abafise abana barenga batanu ibintu aho bigeze abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bahisemo kuza baragurisha utwabo n'udukoresho two mu nzu ibitungwa hamwe n'ibindi ni mu gihe abandi nabo uyu munsi bariko bakura abana mu ishuri kugira babafashe kurondera uko babaho iruhande y'ivyo hari n'abamaze kunguruza baja mu zindi ntara kuraba ahasumba handi abandi nabo bemera guta imiryango berekeza mu bihugu bibanyi nka Tanzania bagikurondera ubuzima
Emabre Nishimwe tugukengurukire mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate mukanya tubandanyirize mu gisata c'indero. Umurindi w'abana baheba amashure muri komine ya Gasogwe mu ntara ya Muyinga utera wiyongera abanyagihugu baho bavuga ko bikunda kuba mu bihe by'irima aho abavyeyi baca bajana abana babo kubafasha kurima. Iyi nkuru twateguriwe na Eloge Divin Remesh.
Hamaze iminsi yibonekeza ihebwa ry'amashure ku bana bo muri komine ya Gasogwe mu ntara ya Muyinga nkuko bivugwa n'amasoko ya RPA. Rino soko ryacu rivuga ko ibikorwa byo kurimira impeshi bajanwamo ari byo biriko biratuma abana baheba amashure ku bwinshi.
Urako ari mu bihe by'irima by'impeshi bamwe nk'abagisanga bakuze bo guhera mu mwaka wa kane wa gatandatu wakwa mwagangu wa adekwa mfasha kurima impeshi hanyuma umu ambere mwa kabiri na umu wagatatu na wanyene uja wawakura ututanga chane chane kawa wa mama rumba wa watuwa kujira ngo wafatile waja wana watuoya gao na wabarimi niki gara gara harimu abana wavamu kakumatua wana watendera ho
ikinde kivugwa nuko na abana wavuka kuriba mge mwajejwe inwaro na wanyene usanga vivere mumirima ingendi tangaza batari wake nuko vivugwa na masoko yacu bivanye nuko igigwa na bari guhimiriza abandi bavyeye kugumiza abana mu mashure
ariko rero kibabaje nuko se tubona intwaro nayo nyene atangubu ishiramo kijanye n'indero kuko nk'uyo haba hariho nk'itegeko ihimiriza abavyeyi kugumiza abana mu ishure ukuvuga hari igihe bishika tugaha amazina y'abana bahindutse yaha abashefu dokorine bakora imitungo mugabo nta reaction ntacyo babivuga ko aha ntacyo babivuga ko nuko tusanga nabo nyene ubwabo abana babo baraheze.
Ikibazo cy'abana baheba amashure n'ikiri mu ntara ya Muyinga gusa. Ibiharuro biva mu bushikiranganje bw'indero byerekana ko abaheba cyane baba bari hagati y'umwaka wa mbere n'uw'icyenda, no kuvuga mu gice cya mbere cy'ishure nshingiro, aho baheba bagera kuri 91% by'abasanzwe baheba mu gihugu cyose. Mu mwaka weze w'ishure w'2000 ushyira w'2021 hahebye abana 199,000 77,037 mu gihe mu mwaka uri imbere hari hahebye abanyeshuri 172,020 bose bari mu gice cya mbere cy'ishure shingiro.
Eroge Divin Remesh tugukengurukire amafaranga arenga miliyari 22 z'amarundi niyo akenewe kugira umugambi w'igihugu wo gukura abana basegerereza mu ibarabara ushigwe mu ngiro mu nama ubushikiranganji bwo gufatana mu nda bwagirishije amashirahamwe afasha muri ico gisata. Cyagaragaye ko igisagara cya Bujumbura arico gifise abana benshi basegerereza mu mabarabara ku mugwa mukuru w'ubutunzi honyene hakaba hari abarenga 5,000. Ni mu gihe muri rusansuma yabaye mu ntari 9 yerekanye ko abo bana baba mu mabarabara barenga 7,000. Zimwe muri izo ntara n'umugwa mukuru wa politike Igitega, Kayanza, Muyinga na Kirundo. Ubukene mu miryango ngo ni imwe mu mvo nyamukuru ituma abana bo mu mabarabara bagwira nk'uko byashikirijwe na Felix Ngendabanyikwa munyamabanga nayegayezwa mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda tumwumvirize.
Ibituma nyamukuru nuko ahanini usanga ari uko imiryango itifashe neza mu bijyanye n'ubutunzi, ari nacyo gituma usanga abana bamwe baca bapfa mu ngo iwabo kubera babuze icyo bafungura umuryango cyangwa babuze aho baba cyangwa babuze icyo bifashishe ugasanga umwana aravuye mu muryango. Kindi nacyo kinyamukuru niko twasanze yuko imiryango yonyine ubwayo itafise ingufu zikomeye ku buryo usanga hariho ingorane ziri hagati y'ababyeyi, ugaca usanga rero izo ngorane ziri hagati y'ababyeyi cyazigira inkurikizi ku bana, ugaca usanga rero umwana ababyeyi bagiye muri yegeregere abana bacha batangura kwiruka bagaca baja mu ibarabara. Aho rero turagira tuti hariho intambuko nini ya cyane yuko dutegezwa gukorera ku ngo n'imiryango, ko dutegezwa kuraba yuko ingo n'imiryango zihagaze neza kanatsinda ingo n'imiryango nizo zigize igihugu, kuko mu gihe ingo n'imiryango bijegajega no mu gihugu bica byononekara cyane. Cyo gituma rero umurindi munini ari wo kuraba icyo twita umuryango, mbega umuryango uhagaze gute, mbega ingo zubakwa gute, mbega bigenda gute, ibyo byose bizujamo kugira ngo turabe yuko abaho guherekeza neza izo ngo n'imiryango kugira ngo zaba ingo zishimwa shasha yaba imiryango isanzwe ihari bamenye yuko hariho ubutumwa bafite batezo kurangura neza cyane cyane bujyanye no gufata neza abana Imana yashoboye kubaronsa. Aha rero twovuga yuko ntambamye zimwe zimwe zituma abana bava mu ngo bagenda hari mwizo, hanyuma rero n'igihe rero usanga hariho amasanganya yabayajanye n'ibidukikije, ugasanga akarere kabayemwo inyuzura n'ibindi biza, ugasanga ingo ziyunguruje bamwe bakinguruza kumwe n'abana bane gatana n'abana, ugaca usanga rero nabo bace baza gusega mu ibarabara. Kindi tuzi kituma abana bava mu miryango nuko hari abana muri kamere kabo abameze uko nyene akumva yuko mu muryango atohaba arirobera akava mu muryango akagenda.
Imbere yo guhereza ya makuru tuwabwiri inkuru yo mu gisata cy'impunzi bamwe mu bakenyezi b'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cha Uganda bavuga ko bakoregwa mabi mu ngo n'abagabo babo bamenyesha ko abagabo babo babakubita bakanabirukana mu ngo hakiyongera ko no kubura ibyo bafungurira abana babo. Elvis niyo mwongere.
Mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cha Uganda abakenyezi b'abarundi bavuga ko bahura n'amabi menshi bamenyesha ko abagabo bakanye babakubita ndetse rimwe na rimwe bakanabirukana mu mazu yabo. Iyo ni umwe mu bakenyezi bo mu ikambi y'i Nakivale muri Uganda. Abo bakenyezi bavuga ko bataronka ibyo bafungurira abana babo kuko baba ari bonyine bakamenyesha ko ahubwo benshi muri bo bagwaye indwara ziturutse ku mabi bakoregwa.
Abadamu mu rugo uragiye aho tujya gaburira abana nyine ko bimeze nabi cyane. Twahora dufashwa na kajya gafashanyo kaherezone kamera kuko nta bushobozi buhari benshi cyane ubuni usanga bagwaye imitima bagwaye presha ubwo nk'ubu mu gatondo yabo tujya gaburira abana saa sita abana ntibaje asanga ntabona uko aza kubigenza mu ijoro benshi baragwaye amasiroma benshi barwaye isiroma.
Ayo mabi akorerwa abakenyezi aremezwa n'umwe mu barongoye izo mpunzi izo mu ikambi ya Nakivale.
Ni ukuvuga ngo ihohoterwa rihari hano mu nkambi ry'abagore n'abagabo nyine mu mago yabo si ariko ihohoterwa ryo rirahaba. Dufite umwe n'imishinga nyine yo bamwe bari postingaho dufitemo ikitwa Stapona dufitemo n'abandi ni muri RIC batandukanye bagerageza gukurikirana ibyo bibazo by'ihohoterwa ndetse rimwe na polisi. Iyo umuntu araza agasaka nyine yahohotewe tukamuzamura nyine tukamugeza ku babishinzwe ariko ugasanga nanone bisigaye nanone ari bya bindi ntacyo bisanzwe. N'ubu hari kese zigomba kuba zigera nko mu icumi z'abantu batandukanye.
Elvis niyo mwungere tugukengurukire mu kanya ikiganiro ako hambere
erupeya.
Ikiganiro ako hambere cyo kuri uyu wa kane tuza kubayagira kubijanye n'imigenzo ijanye no kuvuga amajambo mu manza zitandukanye na cyane cyane mu gusaba abageni. Kino kiganiro mugishikirizwa na Josiane Muzaneza.
Ako hambere ikiganiro cyakahise amayagwa n'imigigo n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyeshamakuru ba Eriya n'iminsi yose ya kati.
Ndabaramukije amahoro tuti namwe mwese bakunzi ba RPA na cyane cyane abakunzi b'ikiganiro ko hambere kitwibutsa ubuzima bw'abaho hambere ikamere n'inge mu munsi mico n'imigenzo y'abarundi byifashe. Mu kiganiro ko hambere ko kuri uyu wa gatatu ntwara nte umwaka wa 2022 tugaruka hanini ku gaciro abaho hambere bahibirori n'imigigwa yo gusaba umugeni. Abatumire bacu aribo Mukama Kari Gakobwa Ejini Arsene Bitatuzi arongoye mu bindanga karanga mararo hamwe na Niyonzima Pascal yanonosoye ibijyanye n'ibyigwa by'uko ikiremwa muntu cyubatse kandi kirayeho icyo bita Langue et Littératures Africaines section anthropologie baraza kutuyangira ku bijyanye n'ingene iyo migigwa yakogwa abari babigenewe uko bitwe n'ikogwa hamwe n'ingaruka babona bishobora gutera ku ifituka ry'imico y'ikirundi. Kino kiganiro mugira ngo gishyikirizwe na Zoe Josiane Muzaneza. Ndabahaye ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze. Kuva kera narindi gusaba cyangwa gukwa byamye bifite agaciro kandi n'ubu bikiri ko mu mico w'ikirundi. Uretse ko umuhungu yasabiwe cyangwa umukobwa yashingiwe biba hagateka n'ababyeyi babo baratega iteka kandi bigatuma bunga n'ubucuti budasanzwe. Uwo mugigwa rero wamye ufite ibiwuherekeza. Muri byo hakaba harimo kuvuga ijambo ari nayo ikiganiro cyacu cy'uyu munsi gishingiye. Iryo jambo nk'uko bimenyerewe mu mico w'ikirundi ryamye rivuga abagabo gusa ariko ubu n'abakenyezi basa n'abariko baratangura kuza baravuga amajambo basabira abahungu babo cyangwa basohora bakobwa babo ibisa ariko naho hari abantu bamwe bamwe byatsitaje imbere rero yuko duhi jambo abantu batumire bacu reka tubanze twumvice bamwe n'abandi bagona kuri uko kuntu ababyeyi b'igitsina gore nabo nyine batanguye kwivugira amajambo mu migigo yo gushingira no gushingiza abana babo
kumukira muri kahise mu minsi mikuru ikomakomeye haba manza zo gushingiza amajambo yose yavuga abagabo bakavuga ba sebukwe iyo sebukwe atakihari bashobora umuntu mu muryango bashoboye kuvuga ijambo kose bose bashoboye kuvuga ayo majambo akaza kuvuga ijambo abafasoni baca impande y'uwo avuga ijambo bakumviriza nta jambo bavuga kubera amajambo yo kuva metero y'amavuga abagabo
hariho abagore basigaye bavuga amajambo kuko aho bishe ko usanga mu usohoye umukobwa yarahukanye cyangwa yarapfakaye asanga umugore ashatse kwerekana ko akomeye akavuga ijambo tubiryoshe na gato ko yavuga ijambo kubera nibyo twakuriyemo ntabyo mu mico n'imigenzo y'abarundi bamenyereye rero bamwe bamwe baca bafata yuko uwo mufasoni yoba yiganza
kuba ari igitsina gabo cyonyine cyahariwe gufata ijambo mu minsi mikuru nk'iyo byoba ari itegeko cyangwa kwabaye gukumirwa kw'abakenyezi aha umutumire wacu wa Seni Bitatuzi avuga ko umuntu atobeye insiguro y'ikumirwa ahubwo ko byavuye kukungene abaho hambere bamwe bitunganya mu buzima bwabo bwa minsi yose na cyane cyane hafatiwe ku bikorwa umwe wese yarahamagariwe kurangura
ubiraje neza biva kukuntu umwana w'umukobwa n'umuhungu bavuka bakaregwa no gutandukanya umwana w'umukobwa yaregwa kuva akiri muto kushika agere mu buyabaga bwiwe wanashaka gushikaje kubaka yitwa umunyakigo yitwa umunyaruhimbi yitwa umuzezi wa nzu nukuvuga ibikorwa byabo bya ibyo muhungu n'ibyo mukobwa byaba bigabuye rero uko kuntu ibikorwa byari bigabuye nta na hamwe byashobora guhera ngo usange umukobwa yageze aho nawe agera mu zabukuru canke arageze mu bigero ngo agere hantu ajya gusabira umuhungu canke ngo ajye gukoresha umukobwa kuko ibikorwa yarasanzwe arimo ntaho byahurira mugabo umwana w'umuhungu cyane cyane ashyitse mu buyabaga agatangura kurereshwa ibikorwa by'ubutwari ibikorwa binakomakomeye wanashaka byerekeye urugo n'igihugu muri rusange umuhungu yakorana na se umuhungu yaganira na se nicyo gituma n'umugani w'ikirundi uvuga ngo utaganiriye na se ntamenye cyose kubahiza avuze ni ukuvuga ngo abahungu baraganira cyane na ba se nk'uko abakobwa baganira cyane na ba nyina mbega baganira iki baganira umumo wese mu byo asanzwe afite umuntu atanga icyo afite mama w'umukobwa yafasha umukobwa kobwa muri yandero bijyanye n'ibyo abamama mugabo se w'umuhungu nawe akaganira n'umuhungu ibijyanye n'ibiri muri ya mico by'abagabo no kuvuga ngo naho hahera rero hagera ahantu ugasanga n'umuhungu yageze mu zabukuru abaye mu kiringo cyase nabasa muragwa keshi urabona ko bakunda kugira abana b'abahungu byo navyo baranabifatirako ni wa wundi azosigana icumu ryase uyu muntu aguhaye icumu abaguhaye n'ingoma no kuvuga ngo cyakibanza se yarimwo aragifashe no kuvuga ngo arinda akura afise bya bikorwa by'abagabo niho ubona neza yuko nayo majambo avugwa n'abantu b'abagabo hama mugabo ikindi kintu gikomeye wanashaka cyatuma ari umugabo usanga ariko aravuga ijambo haba ubukwa cyanke uri karakosha kera harabi ibintu byo kugendereza abo twita barana nta mukobwa bashobora kujya gukwa batabanje kugendereza uwatuma kugendereza ni se w'umuhungu kandi n'imbere yuko atuma kugendereza yaba yarabanje kubona yuko umuhungu wiwe ageze kubaka iwe nyene yarafite ubyo yerekana ko ageze kubaka ugwiwe ibyo ni se yabibona niwe wanabiganiye se amaze kubibona akiyumvira kumusohora amaze kwiyumvira kumusohora naho yaca rero atuma kugendereza uwo yatumye kugendereza amaze gushima umugeni yaraje akamubwira ati kwanaka umugeni arahari narabonye yuko akwiki ibyangombwa byose kugira ngo yubake se w'umuhungu yaraheza akagenda karaba se w'umukobwa bakaganira imbere yuko na bya biringo byo guterekera bako bigera bamaze kuganira naho bacha babandaniriza ko rero kugera aho baganira muri amazi bambaye guhana abageni urumva nta na hamwe umukobwa canke nyina w'umukobwa yigeze atera
ariko rero naho biri uko muruko kugendereza abakenyeza hanini nibo bagira uruhara runini kuko ari nabo bita indero y'abana babigemeye gucyo bagashobora kumenya uzo w'umupaso na gushita umukura mbere gakobwa ijeni aranavuga mbere ko rimwe na rimwe byanashika umugore akivuganira na bamwana wiwe ariko bikaba mu ibanga kubera ko bitaboneka neza mu mico y'ikirundi ari nacyo gituma uyu mubyeyi abona ko atakiri cyo bamwe ko ubu ahamajambere agiye abakenyezi nabo nyene busabira abana babo
mukurangisha umugeni umukenyezi yatagira umugabo wiwe yaratuma ababanyi n'abagenzi bakamurangira canke injuti bakamurangira umugeni hanyuma iyo hageze rero kuja gusaba kuvuga ijambo cane cane niho hagenda umuntu w'umugabo ariko n'umukenyezi mu gusaba hoho mu kuja kuvugana na bamwana yarashobora kwishikira akagenda akavugana na bamwana mugabo bakabivuganira mu ibanga hanyuma ageze kuvuga ijambo ambo kujana inzoga kubarira ababanyi n'incuti akagenda umuntu w'umugabo niwaja niweseruka akaja kuvuga ijambo ariko kuranga kokoga n'ukuranga bageni haranga cyane cyane abagore n'abantu babakuru babaganwa n'abatware barangisha abantu b'abapfasoni ko nibo bamenya abakobwa bafise ingeso nziza canke bagenze iwabo bakabona ngene hameze kuzerekeye abagore bo baje gusabira abahungu babo nibaza ko atakubarengera kuko amajambere ateraje imbere kuko ibintu byose biguma bihinduka nibaza ko atakarenganyo karimo iyo babigiye inama bakabyumvikana ni byiza cyane ahubwo ko uburinganire bwamaze kuza nicyo gituma rero n'ahatakarenganyo karimo
Uyumi uwezo umu kurambelega koga wisemi, ninao mushinga na ilikatuzi akusea niagize kubijani na hitirambele vigezumu. Alikowe, ahanuraba faso mikuda tababuru mugara, gulatangule usuzu gulavane gababu, baka gumanago alu faso mikuwa miru langa, abana rugo, bakiro kako umugabo, aliwe mutuwe urugo.
Ubu unyu urabona ibyari magera byaragerwe ubu unye abakenyezi abigeme baraja mu mashuri bakiga bamaze kwiga barerevuka uyu munsi bari mu ntwaro uno munsi bahagarara imbere y'abantu jana igihumbi uno munsi batwara amakomine uno munsi bari mu namashinga amateka uno munsi baraseruka ibihugu uno munsi barize amashuri akomakomeye bakiye imanza uno munsi rero maze kubona abapfasoni babiri umwe ari karakosha umukobwa wiwe uhunda ari katsabira umuhungu wiwe umwe nakubwire yasabira umuhungu yarumushinga amateka nimba atagifise umugabo biragoye ko azokuyumvira kujya gutira umugabo aza kumuvugira ijambo uno munsi aho tugeze sinoheva mvuga ngo ni byizije nakwijana mugabo sinokwanka n'icyo tera mbere mugabo icyo nokagenda nte yakamo nkirahanyene nuko twoguma kuri ya mico yacu kuko nabivuze nta na rimwe tuzogira turonka ibyiza biza biruta ubutunzi buri mu mico yacu umukenyezi yamye ari nkingi y'urugo nkingi y'itera mbere uruhara rw'abakenyezi rwamye hari kandi rwamyeruzwe mugabo ibintu byabo byanye bikoregwa ahantu hatagaragara bavuga ngo derrière un grand homme il y a une grande femme ni wabona umugabo w'igihangange umenye neza yuko ibyo byose afise umugore w'igihangange afise umugore w'igihangange atuma akora bijya ibyo birazwi mugabo muri ya mico ibyamwa by'umugore bigaragarira muri wa mugabo ntibigaragaya hajya ngo agenda byerekane nukuvuga ngo uno munsi umuco uri kubatakara ni wa wundi wo gukora ibintu batekereje bari ubu nabo barashaka gusebwa simpeva ngwanya iterambere cyane simpeva ngwanya n'iterambere ry'abakenyezi abo bakenyezi egome ni bakuru ko bariko barabikora mugabo bagegura ntibahebe barenze urugero
RPA ni jisho mu gutwi nijwi ry'abanyagenyi
Mukurangiza kino kiganiro umutumire wacu niyo nzima Pascal yanonose ibijanye n'ingene abantu bubatse nuko babayeho asigura ko ahanini cyatumye atamfasoni asabira umwana wiwe byavuye ku kundi imiryango mu Burundi yitirirwa abagabo icyo bita societe patriarcale mu Gifaransa ariko nawe n'ahatabishyigikiye cyane avuga ko atakiri na kimwe kiri muri iyo ngendo nshasha y'abagore basigaye bavuga amajambo mu gusabira abana babo
hariho ibice by'abantu bifatira ku bugabo hari ibyo bita patriarca hariho n'abandi bafatira ibugore ni bita matriarca rero iyo abantu bafashe yuko umugabo ari we mutwe w'urugo ari we azorumbura umuryango izina giwe rikaba rijyo rizoza rirafatigwaho uko urunganwe rugenda rukurikirana murumva yuko umugabo aba afite ikibanza cy'imbere mu by'umuryango abari ingorane cyane abari umunezero bica bizana rero yuko aserukira urugo muri byose n'igihe umugabo yoba yaramaze kwitaba imana baraba mu muryango wa hafi kumushinga ntahe ajejwe guserukira umuryango akaba ari we bahamagara akavuga ijambo gakwera umuhungu cyangwa agakosha umukobwa biraza kandi no mu kindi cyerekana mu gihe bavuga bati tugomba dutore samuragwa samuragwa rero kenshi kera batora samuragwa mu bana b'abahungu ariko ibyo byo nibaza yuko ubu bitakiri ibintu bikaze cyane kuko n'umukobwa arashobora kuba samuragwa w'umuryango ni ukuvuga rero jyewe ko ndabyumva nta kosa na rimwe ririho ry'uko umupfasoni cyangwa umugore yokosha umukobwa we cyangwa agakwera umuhungu wiwe ubu noneho muri kino gihe cy'ubu hariho uko bariko baragwana abantu bavuga bati abantu babagire uburinganire bumwe bagire uburenganzira bumwe ku by'umuryango yaba ari umukobwa atorane iwabo kuko ibyo bya kera uko byari bimeze byaca bituma umukobwa adatorana iwabo atorana iyo yagiye kwabigwa ubu rero nibaza ko bizohava bitera bije imbere mu minsi izoza ukabyosanga rero birashoboka yuko nyina w'umuhungu akwera umuhungu wiwe cyangwa nyina w'umukobwa agakosha umukobwa wiwe
Nino kuyo mihezi kigani lako hambele chuyo mwusu kichie ikigarukira na kodi mwege mwese na doteza vili. Shinile mwewe kumutima abatumiri watu wadufashije kukiremesha. Tukizele ko mga haku ichigwa ni manu onishi. Na chanitua neko na hoja ni ziba agigwa mwomete. Ubu zari magera vyage hui. Ndavivu soko kino kigani lo chaligishi mwete uushiti za majambo. Yugu sita umugeni hamwe nuko bamwe n'abandi bakiri yuko hara bakenyezi nabo nyine basigaye ubu basabira abana babo. Josiane Muzaneza nariko ndakibashikiriza nkaba ndabikeba ndabifuriza kubaraniza mu banyu no mu byanyu naho gutaha
cyari kiganiro ako hambere imigenzo amayago n'ibigo yabo hambere tubiragara ako hambere
Josiane Muzaneza urakenuye ni no kuri ico kiganira ko hambere dushiye duhereza ko amakuru mu Kirundi yo kuri uyu wa kane genekerezo rya gatatu ntwara n'umwaka w'2022 mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yomi bagenzanje bafashije gutororokanya aya makuru ndabakengurukiye nibagiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma Mariange irakoze nije nariko ndayabashikiriza kiraho muwa mwubahwe naho gutaha